Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umuntu wese aherereye, reka nizere yuko aho muherereye hose mumeze neza. Rero ni umwe mwigeme wanyu Jojo none imbere canke Jojo Love Nation kuri Imperial TV. Reka rero imbere ya byose mbanze nsabe umuntu wese ataragira subscribe kuri Imperial TV abanze agire subscribe kugira ngo mubandanye muba ku gihe kuri channel yanyu. Rero amakuru yacu rero uyu munsi navuga yuko ari amatangazo two turagerageza gufasha mushiki wacu canke mwene wacu kurondera umubyeyi wiwe haheze imyaka 31 atazi mama wiwe ahari atazi na mama wiwe ukwasa. Yitwa Liliane Libutu ariko bamwita Liliane Nyandwi kuko Nyandwi ni izina ry'umugabo wiwe. Ni umurundi kazi afise imyaka 31 aru akaba yubatse afise abana batatu akaba aba muri Mali. Mu mwaka w'1993 igihe yari afise imyaka itatu papa wiwe yamutwaye mu kunguvu amujana kuba muri mu gihugu cha Mali mu gisagara citwa Bamako. Aho rero papa we yamubwira ko mama wiwe yoba yarishwe kandi atazi n'ikiziga ciwe aho kiri. Nkuko Liliane rero abivuga avuga yuko bashitse muri Mali yaratanguye amashuri ariko ibyiyumviro byiwe ntivyigeze biva kuri mama wiwe. Haheze igihe yarubatse ugwiwe none ubu afise abana batatu. Naho Imana yamuhezagije umunezero ikamuha umuryango byaranse ko yibagira umubyeyi wiwe naho batandukanye afise imyaka itatu. Nkuko rero Liliane abivuga avuga yuko atacibuka nko uko mama we yasa ariko muri we arumva yuko mama we akiriho kandi ari mu micungararo mu Burundi igihugu akumbuye cyane. Liliane arongera akavuga kandi ngo nta nshuti yoba iri mu Burundi kubera papa wiwe ntiyigeze abamubwira ariko ngo arasenga Imana imwiyereke kugira amenye ukuri. Papa wiwe afise akabira rero ni kuvuga ngo ubwene gihugu bwo muri Congo hanyuma mama wiwe nawe ni umurundi kazi ariko kuva kera babaye mu gihugu cy'u Burundi. Akaba tubwira kandi ko mama wiwe asigaranye ifoto yiwe ya kera ishaje cyane akaba yitwa Beatrice Mugama. Uno munsi naho akavuga kandi ko uyu munsi naho bohura na mama we mwibarabara atomumenya. Rero arabasaba avuga ngo ndabasavye mumfashe kumurondera. Isengesho ryanje ni kumubona akiri muzima kuko ndabyiyumvamwo. Ngo nta kigereranywa n'urukundo rw'umubyeyi mu Burundi sinzi ko mfise basaza banje narondeye hose avuga yuko yarondeye hose arabura kubera ntawe yari afise canke uwo yocako kuko ngo byari bigoye. Rero arangiza avuga ngo mumfashe mwoba mukoze bikunze mukwiragize ubu butumwa. Akaba rero ari umuvukanyi wanyu Alice Liliane Libutu ariko bita ngo Liliane Nyandwi. Rero nkuko mubibona Liliane akaba yatweretse ifoto ya papa wiwe canke ari kumwe na mama wiwe. Rero abo bishobora mugerageze mumufashe kurondera umubyeyi wiwe ariwe mama wiwe kugira ngo Liliane abe ho anezerewe kugira ngo ashobore guhura na mama wiwe. Rero kansabe abarundi bose canke abanyamahanga umuntu wese yumva yuko akwiye kumufasha kurondera mama wiwe agerageza amufashe kugira ngo Liliane ashobore guhura n'umubyeyi wiwe. Reka ndabashimire mwebwe mwese rero mugiye kubikora kandi nshimire namwebwe mwese mubandanye mugira subscribe kuri channel ya Imperial TV. Turabakunda cyane. Ciao.